which helps millions of participants worldwide to find those who are in need and those who are ready to provide help with their money. U-Triple-M ke ngathi sizophila basic program nje esiza abantu ukuthi ba-connect laba bafuna usizo nalaba bafuna ukuprovide usizo. Isebenza kanjani ke lento le? Uma udeclare willingness ukuthi uyafuna ukusiza umuntu, uzoklikha kwi-personal office yakho kuvele uma uthi uyarejista. Uma uregista nje uzoba ne-personal office yakho. Kwi-personal office yakho khona ilokhuzane lapho kubhalisiwe uyaprovide usizo nalapho kubhalwe khona ukuthi you get help. Futhi uma uthi ufuna uprovide usizo ngeke uklikha lapho ku-provide help kwi-personal office yakho. I-akhawunti yakho izokhrediswa namamavro. Amamavro, kathini, instead of futhi basebenzisa amarandi nama-dollars and stuff, bona basebenzisa amamavros. Ya, ngathi i-currency yase-M. Oh, okay, imavro is the international currency of the system. Noma sengishilo ukuthi i-currency yaka-M amamavro. Bayibiza ngamarandi, bayibiza ngamadollars, futhi baningi abantu angithi bajoyine i-M abasengesotho. Bonke basebenzisa imali ehlukene. So masifake kwi-M kuzosiwa amamavro, kuzokuhlukaniswa kanjalo. Kodwa uma isibuyile izakuwa izokuthi ngamarandi ama-dollars nayo yodwa. Mavro's amount will start growing from the moment of deposits at the rate of 30% a month. Awusho ukuthini ke? From the moment usho ukuthi wena ufuna provide usizo, because awusho ukuthi provide usizo khona namhlanje ufanele uyifake leyo mali. Uyalinda ba-allocatele umuntu ofanele simfakele leyo mali. Ba-allocatele kanjani ke? Bakunikeza ama-details wakhe through EPO. Thola ama-details wakhe lowo muntu, yonke into, yini ama-bank account and stuff. From the moment ke usho ukuthi ufuna ukufaka malini, imali yakhe yaqala ukukhula, ungakayifaki, ikhulele ngo-3% a month. The calculation of interest occurs twice a week. Hosting in the calculation, it's in my like a plan. It calculates what I've been in a week. Let's be